Remy Mligo,
present.
Present kwenye Kiswahili. Shemi. Frankie Mwamposa,
nipo.
Safi. Raymond Jeremia, safi. Friday Juma, Kelvin Mbena,
anaumwa.
Remy.
Oh shit.
Frankie. Shemi. Raymond Jeremia. Come on.